phela.
Ah lapho ayikho into engawujabulisa mfundisi wami.
Mosungibuza yonke lento uthi ngiyajabula ngithi mina ngifuna ukubona ukuthi ukhonani laphakathi.
Eh nokuthi uloko uyihlupa uyiqedela isikhathi ngokuvula isikhwama singanalotho mfundisi wami. Ngiyathemba ukuthi ungajabula ukuthi umzimba kaJehova sewutholile ukuthi abobani labo badayisa ama product of fake.
Owa la.
Eh kuthiwa lapho eFoenix kunamashayina bayenzawo lama product.
Phoenix.